biringi abantu baraba emukira ndetse bahanga amaso bagaba ko zisoni obantu juhemuka kandi nuko zisoni abwikuzo mana yacu kukora bikwiriye obantu juhemuka kandi nuko zisoniyo abwikuzo mana yacu gukora bikwiye. Hello, don't forget to follow Ubarikiwe Films. Ciao, man.